Asante sana kamlanje ndipo ndili mu stade 7 h kadunda mene yu ataniza kwambiri pa mafuzo anga ndi peza o poelengera ndikulemberapo ma zose zomene amati kuzisa iwo ndiponso zimezi zikuthandiza makolo zapepusa kuti asatulie makope anzatu ankasi walangiza zokuti alimbikire sikuti zizi zangotigwera iyayi timawerenga ndikonso apitize kuwerenga ine ndikamaliza sukulu ndimafuna ndizakhale dotolo pa zimenezi ndimalimbikira masubject kwambiri a science ndi mathematics
kulandira ndala mafusa bwana
Mapunziro ndiyetu.
Zinanga nine blessing Dixoni, ndi standard 7A. Kadunga amene ndi thandiza pa mapunziro anga kwambiri chifukwa ndipeza kolembera ndi mafuna ntaza khala dodo.
Standard 8E. Maya nga kwambiri komaso mamvesi apamene apusa class. Ana zanga ningolangiza zokuti inausa khala limbikira kuti inonso sikuna zathuwanda mphazomezes. Ndazamaiza school imafuna zakhale mphuzisi ndipo chipiti zabe kuwerenga kuti zimezi zitheke.
Zina langa ndine Georgina na kosabu mpunzitsiwa pompano pana Nanjiriri primary mpunzitsiwa standard 8 tima kandi morning classes imene imakhala kuyambira 6 o'clock kulekeza 7 o'clock tikatelo timayambaso half past 7 kulekezera half past 2 izi timakhala tikuchita ndi cholinga chotana wataone kuti kodi tsogola kuti ife tutakondwera kwambiri chifukwa chakubwera kwanu chifukwa zimene mwachitazi mwapangisa kuti ana ena amene analosalimbikira mklasi panopa adzilimbikira kwambiri kuti tsiku lina nawonso adzalandire makope ngakhale mphatso zosiyana zimene azawalandira katundu amene alandira ana amenewa awathandiza kwambiri pa maphunziro awo chifukwa ana ambiri amapezeka kuti alibe makope alibe zolembera nthawi zambiri samalemba mklasi koma panopa chifukwa chobwera kwa inuyo ana amenewa awasapeza sovuto limeneli ayi Ine ndaphunzitsa anzanga ife ndokondwa kwambiri ndipo tikunena kuti inuyo amene munabwera musalekele pomwepa yayi mudzibwera komanso mukafikireso ana ena amene ali ndi chosowa ngati chimenechi.
Ndi chaite kambiri amene ndi mayikuzala amene makhala ku Machinjiri 7A Nechi ndimene chini ndachimva kukoma kwambiri ndipo ndachilandira. Chifukwa chapereka chilimbikiso kwa ana ena amene amapanga masewera ndi maphunziro. Komanso apaoneka kuti sikulu ya Nanjiriri ndithu ndi chidwi ndi ana awo. Ndoti ndi zinthu zabwino kwambiri. Kodi kuti zomwe ndi ana awo alero ndoti mbali maphunziro awo ndithu zipisa maphunziro patsogolo. Chifukwa kwa mwana amene ali wa ulesi apapa amene ndaonera lero ndoti alimbikirano chifukwa amene waonera anzi zake amene alandirira. Ana mwenye kwa pasta malangizo ndi chodi ya kwenye ndi chuu kusia zibona zima mapanga mena unena anzao mena sangalele ya fukali la baba pana izi mpizabu ni kwa mpili Moto makoro ta mfakukoma ndi mene sinari Kumasa wana anzao sa mene suwa kita gunosa mfakukoma Ndiye kwa wana mene asa makita guno mkalasi Apapa ndi utugu Akwenye ndi chuu asinte zibona zi kama mpika atele muina yo Akare ali mulai ni ya guno kudi mafuzao sunawabite pasta Kuna usaza ndi zima ndi anzao Ine tungu watu hukoza Mena nabuwa mzaje zandi anawa Basi mene achita Ine ndipe cho yangu kajambili kwa mano ningo pempa mungu wa kumwamba na mene anga adalise Basi mene hapa angazo
Thank you.